ne ke chankhetse ke tswaketse pantroto le se matlo ka re phiri a faretswe ba paletswe go setse fela matlhomola pelo ba tlapetswe ba neletsa ka yotlhe ebile ba feletswe le ba lepetswe gore ba re tlogetse ko morago banna ko bojosi bo mafjosi eno dilatse ba fela ba sa fetse bangwe ba ithapale ga ke tsupi ga kenwe ka lebaka la gore ga ke tlhopane monna wa sekama gawe ga ke gane ga ke spane mare e sebe ya re ga ke thotse sengane e botla o siane sengwe le sengwe se na le nakwa sone chaina bone stroburuaka ga ke na le crew yaka ke na nakonyana dio tsa mo strateng tsa mo pakeng fa le mo diprateng ba shebela le dijo tse di sa fa ba batleng I'm going deep, man. I'm going deep. Deeper than the ocean. Jemot kende da masta katara tlwelo babala matala na kakwala ke shape style sa mahala wena patala fagi malizo bona ke performa ka go kgwela ka lefoko o ikutlo le motlotlo Exhibit brows and salula. Got the kicks, little chips, and got hula. Got ho spatula. Chief the moves, the hoodie lady goes. Chief the disappear, with the hood like a goat. The hoodie little tootie. But about the hoodie little ferreganya josy. Get the ferreganya josy. Because I'm going deep. I'm going deep, man. Sax Man, who went for Rusty Dusty, Dumitri Records, who deep.